Records.
Yawe mwanjishibe akale nifyo kikala amapange yenu paline yali ya yasuma yawe nalemona ati yawe mwalinda wakale
yawe mwanjishibe ifyo nkaba akale
anomweo wandilesa wawa mumaboko yenu yawe wandine
yawe mwanjishibe ifyo nkaba akale
na life njikalaine lesa yapiganyishiwe na imwa kale
yawe mwanjishibe ifyo nkaba akale
ubukatana matotelo kulimwe mwe waishi bafyo selesa
yawe mwanjishibe ifyo nkaba akale
mwanjishibe mwanjishibe
Saneka
ikatili leni lesa
yawe mwanjishibe ifyo nkaba akale
eicho sasa kamane bafya kundashi batuni mwemwe waishi wafyose
yawe mwanjishibe ifyo nkaba akale
amalombo no kata
yawe mwanjishibe ifyo nkaba akale
nangu wasekeshani tewa mbumbile lesani
yawe mwanjishibe ifyo nkaba akale
nishi nalyandi lesa yali limbo pakubu kukwenu
yawe mwanjishibe ifyo nkaba akale
numweo wandi wose nifyo nkaba galele mbo mbuku wako kwenu lesa
yawe mwanjishibe ifyo nkaba akale
mwele sanche sakama na para mailuji sakama na pali life yandi pantu mwe wambombie ni mwe
wambombie yawe mwanjishibe ifyo nkaba akale
abantu kutubalanda tiyo tapali konkaya tapali vyonka chita but mwele samwe wambumbia ni mwewe mwele samwe waishi wa mapangi yonza pa mwewe wandi mailo ni mwewe waishi wa mwele sa pata mapangi yenu pali ni mwele sa ya ntua ya suma sana mapangi yenu mwele sa ya kutuwala pantanshi ya kuchitefi ntufu papu hivi kuru sana pa mwewe wandi mwele sa chasa kamane chitikiro chandi chawa fiumuli mwele sawa. Hallelujah. Amen. In Jesus' name.
Sam Records.